I te wā e ora ana parekura horomia tō tāua rangatira parekura, he mea nui ki āia kia kotahi ngā māngai tōranga pū Māori o Reipa. Kei te kotahi tonu koutou, kei te tōtara wāhi rua rānei?
Ko te mahi nunui a parekura hei whakakotahi a mātou i ngā wā katoa. E hara mō ngā take kotahi i ngā wā katoa. I huihui mātou i raro i ona whakahaeretanga, ona hiahia kia nohotahi, whakawhānui ake a mātou nei whakaro. Mai te wā i wehe atu tō mātou nei rangatira, kare e noho pērā mātou. Hea wangawanga ki tērā.